13 years.
Kwenye masikio yangu hakuna mwingine kumuona, kwenye macho yangu ni bebe, ni bebe. Ani nishushe maba, nigege, nigege, nikoko tabani. Mi amor, nikuite jina gani baby, honey, boo.